ọka bụkwa ili ji ụmụ ochika na-aga n'elu. Taa taa bụ ndị mmụọ ọgbakọ ka na-eli nkefe taata kwesịrị ọgbatakwụrụ.
Thank you. Thank you. I'm gonna go get some more. I'm not that. I want to run out here. Thank you.